Actually, my man, I'm not seeing a success. When you were married, you were cut. When you were the man, the born. But I'm not going to be able to lock it down. Lock it down. Hilary, Bam, I time in Makaya. It a one a one judge, a woman a gawain, Ryan, I am a heaven. Lock it down, you die. Hey, what are you doing? Corion various ya dia. Le itly. Itly, ye take a telim. Hilary, Van Nuba fan betelim. Gone. He reef with my corion various. Loco a quarantine. Abo me puntesa. Nikombela mi tshama makaya vanhu va hosi tshama ni makaya mi nga chavi. Mi nga chavi ku tshama makaya tshama ni na vavanuna va n'wina a mi ya kwihi tshama ni na vana va n'wina hi leriya ro ni twi thichara rin'wana ri kha ri vulavula ri kha ri ku vana ve vatswari veve vana va vona a va va koti a mi va yisa kwihi tshama ni na swilo swa n'wina swa karhata a ni loko le xikolweni va mi vitana va ku he division i bin'wana mi tlaku wa mina n'wana a nga endli swa swo kaya Wamina wana I intsumi ita xivona ku I xikoxa muni tshilangisexo xa wena ximbyanyana mina division I mikombini ile ku karateni ka sakisesa ngele ku wena loko le xikolweni va ku division wa karata mina a ni ku wa mani n'wana ni fonela na papa yana le joveke ni ku ve division wa karata va n'wi hembela va n'wi zonda hi mhaka ku n'wina mi tirha joveke mata hey Shiyajani kwa madevi kushana isaveji, ishi uzani. Shiyajani abu siku sisu. Kushia kwa msetevi. Shiyajani kwa naboman, kumbaywa na korion varias, ayetevi. Pada mamani, ayo tamini makaya. Mani jomusi, ayo tamini makaya. Hileri ya roshu ni tundu shari simuri mwani leri ya ringo. Niri randa ngofu risimu leri nchaman karu niri imbelela. Hiko matiba hitafunwa hihosi kashimulishu. Swa pfuna na ku munhu a tshama a kaya a hlaya bibele a pfula Proverbs 31 ya n'wasati luya wo pfuka hi thuna pundu a koroka n'wina vo va minwala yo tani na tin'winki letiya to fika lomuya swi tshikeni a ni ri mi nga pfuki mi hlama hi vona hina hi na hi pfuka hi hlamba hi tiphoxanga namuntlha ni mbalinyana na limit loss lo Ni wisa tele mistake. Man just says, eyebrows is always on fake, on where on fill. Eh, sheshi ya masukula kwa na masukula ama. Man just says, ni adani bana na nudes la. I kala le very nudes le. Inga la matikrim la. Be I ayi ni shiru le shwan. Sheshi ya masukula kwa chato li wamuna atama kaya asaseka. Aba nice. Aba beautiful. U endlela wena n'winyi kumbe loko ku ku i na mukhalabye wa wena kwalaya i endlela na yena ma ni twisisa mara ni la ku huma hi risimu leriya ra biose leriya leriya ra halo risimu leriya ri ni khoma kun'wana lowu hi leriya ro ni ndla ni twa kahle ra ni khafata ka nkarhi wa sweswi loko a ku remember those walls I built Oh, baby, they are tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in. And I never really hear it out. I stand there in the light of your halo. I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I hate to break it. It's the Rick Star I'm taking. I ain't never gonna shut you up. Niku everywhere I'm looking now. I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. It's not in my standing grace. Hello. Hello, baby, see your hello. Hello, baby, see your hello. Hello. Woohoo. Yeah. Mina na yimbela ntwanila norila hiku rito le ra mina ra ni katekisa mara vana va mhani a hi tshameni kaya mitshika ku ya miya hleba miya hlebana mimba leti gaweni dyambu hinkwaro sis ara na miranda kesi.